tsiku pogona tikagona palibekena kali konseka meti malingalira ife kanzeru timango gona ngati munthu wakufa komano mulungu wakumwamba amatha kuti samalire fendi kuti yanganira posatengera zochita zathu chifukwa linacho chikondi chantengo apatali chotero mena nanenera muja ineyo ndine costre kancholoti amene ndikutenga uthenga ochepa mawa watsiku lalero poyamba uthenga wathu uteni tipemphere tukuyamikane Yehova okhala kumwamba chifukwa cha chikondi chanu mwatisamalira musiku opya umene upo satengera zovuta zathu ndi zoipa zathu pamaso panu komano mwalola kuti tikatofika mawa walero kutipatsanso mwaiwina oti feyo tikathe kutenga gawo lokulumikizana ndinu mulungu wakumwamba kukonza milandu yathu choncho mene mufuna kuti yankhula lolani zimu anu ukakhale pena paliponse pamene pali ana anu amene akumvetsera uthenga umene ukapenanso kuonerera khala nafeni ndikutitsogolera musalole satana njelekeza akatenge gawo tapempha izi kuzisiya mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu mpulumutsi wathu amen munthu wa uthenga wathu ndionena kuti usaope pa dziko lino lapansi timakhala ndi mantha osiyana-siyana mmoyo mwathumu mantha amene amabwera chifukwa cha zochitika zosiyana-siyana tikakambaza nthawi yathu ino tikumaopa imfa mwina yochokera ku COVID tasiya za matenda ena kapenanso zina zambiri timaopa kumwina kuchititsidwa manyazi timaopa zinthu zambiri mmoyo mwathu zimeneno satana wazikiza kuti feyo zikatichotse pamaso pa mulungu komano mulungu akuyankhula maonena kuti feyo tisaope kuopa kumene kuku kumatipangitsa ifeyo kuti nozikutanthauza kunena kuti iweyo ukulitenga zivuto lako kukhala lalikulu kwambiri kuposa mtanda wa Yesu kapena waonano kuti iweyo sungathandizidwenso watheratu palibenso chichonse chimene ungachite ndi chimene mantha amabweretsa mmoyo mwathu ndipo amatipangitsa nthawi zina kupanga zinthu zosayenera chifoti fetu kuopa ndiye mulungu wathu akuyankhula ndi ifeyo kuti muli musaope ambiri mbiri mbaibulu komano onsewo sitingamalize mmawa watsiku lalero inaenda kutenga kwa musaope amene akupezeka pa Yesaya 41 vesi yake ya 10 mawu akulu pamwamba akuti Yehova yekha ndiye mulungu Israeli akhulupirire iye yekha ndiye pamene ayika Israeli po aliyense akuyenera kuyikapo dzina lake monga ine ndikhoza kunena kuti Yehova yekha ndiye mulungu kostile ankhulupirire iye Yehova yekha ndiyenuso muyikapo dzina lanu pamenepo chifukwa pamene zafika pano ponena kuti wina aliyense atenge gawo pa iye yekha kusaopa zimene zikuchitika dziko lapansi pomukhulupirira mulungu wakumwamba kuti mulunguyo iyeyo zimene ananena zimene amalonjeza amachita ndiye tiwerenga mawu athu kuchokera pa Isaiah 41 umene munthu wake timanenawo komano vesi yake ya 10 akunena kuti usaope pakuti ine ndili pamodzi ndi iwe usaopyedwe pakuti ine ndine mulungu wako ndidzakulimbitsa inde ndidzakuthangata inde ndidzakuchitikiza ndi dzanja langa lamanja la chilungamo mulungu akuyankhula ndi wina aliyense payekha munthawi ino kunena kuti ife sitikuyenera kuopa zochitika za dziko lapansi sitikuyenera kuopa kena kali konse kamene kakuchitika ndiye zifukwa zake wazilemba mmusimu kuti ife sitikuyenera kuopa chifukwa cha chani akunena kuti sitikuyenera kuopa chifukwa choti iyeyo ali pamodzi ndi ife mulungu akakhala pamodzi ndi iweyo ndiye kuti satana sangamuyandikire ayi chifukwa akudziwa kunoti anamugonjetsa kale kuyamba kumutsitsa kumwamba kuntsitsa pansi pano kudzagonjetsa mtanda kudzagonjetsa manda china chilichonse anachichita kale ndipo ife tikakhala pamodzi ndi mulungu wakumwamba satana sangatiyandikire ayi ndiye mulungu akutilimbikitsa ife kuti tisaope chifukwa choyambirira ndi chimenecho chimene akunena kuti chifukwa ine ndili pamodzi ndiwe chifukwa chachiwiri akunena kuti usaopyedwe pakuti ine ndine mulungu wako akuti ife tisaopyedwe foti mulunguyo ndi mulungu wathu sanali mulungu wa Israeli okha ayi ndi mulungu wa ifeyonso masiku ana ametu kanafuka mulungu wake ndiye mweyo samasinthayi amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi amene anali munthawi yachi ana Israeli ndi mulungu amene swali nthawi ino ndakuti zoti feti saupyedwe chifoti iyeyo ndi mulungu wathunso mene anali mulungu wawo mene amawachitira chimodzimodzi ana Israeli loso ife tikankhulupirira adzatha kutichitira chimodzimodzi ndakunena kuti pakuti ine ndine mulungu wako ndidzakulimbitsa chifukwa china chonena kuti adzatilimbitsa pamene ifeyo tikumveka kufowoka mmoyo mwathu ndakuti inde ndidzakuthangata kuthangata kapena kuti kutithandiza pamene ife takumana ndi zinthu zosiyana-siyana mulungu adzatithangata ifeyo komano chofunikira ndichonena kuti ife tinkhulupirire akuti inde ndidzakuchitikiza ndi dzanja langa lamanja kuti ifeyo tisagweyi kumapeto uko sangonena kuti dzanja lamanja chabe ayi komano anena kuti kudzanja lamanja la chilungamo limeneno chikusowa pa dziko lino lapansi mwina timakumana ndi anthu ena amene amafuna kuti mwina atichitikize atithandize kutifeti sagwe pama futu watu hamileta kumana nao. Komano, pama kala zifukwa zina kumbuyo uku, zimene yoo, ata pindule, mmoyo mwao, akati tandiza ifeo. Koma Mungu, akuti yeye azati chitikiza ife, azati tandiza ife, azakala nafe, komano, zanjalage, ndirama njako maso, la shirungamu. Ndiye ifeo, munta inemetu kukala, zosezi Mungu atata kutuuza, tukwenelo kalabe oo pakodi, ifeo tisawope ai. Ifeo tia ndikashiteni, zimene Mungu akufuna ntawi zonse. Kaya zintu za zikone kakuti musituation ni mene yoyo, zintu zikala kakuti mwina mwake zikone kangati sizienda. Koma tia ndikashi ndikile nuti Mungu, ama konza njira, pota nukodi, popa nda njira. Ifeo tika opa, tizaba nga zintu zina, zosa inera. Tika yuku mbukira nkani mene, anashita azondi, ku numeri 13, verse yake ya 32 mpaka na 33. Azonda atapita kukazonda azondi 12 aja anabwera ndi uthenga kwa na Israeli uthenga mena na ubereta unali uthenga ogwetsa mkhai ndipo tinaona kuti nakuti nokuzigono konse mukakaiwerenga nkhaniyo kunali maliro kulira zonena kuti ana Israeli Mulungu ndamena achulutsa mwa Egupto ndipo anawaendetsa mchipululu Mose zosana atani kodi anayiwala chifukwa chakuopa kunali kulira kunali kuyankhula izindizi kena kwanafika ponena kuti akufuna nokuapha ndani kodi azisogolere awo Mose mbale wake Aaron. Anthu anatenga miyala kuti awatani kodi awagende chifukwa cha mantha. Atata awagende benja Mulungu analowererapo napezo kuti miyala ikungogwa mmanja mwawo chifukwa chonena kuti sanachite chithu chabwino ndipo Mulungu zinamukuitsa zimenezi. Ndeno mantha akakhala pakati pathu amatipanga ifeyo kuchokapo pamaso pa Mulungu ndikupanga zinthu zina zake zosainerera. Inuyo ndine tikhoza kukumbukira zina zimene tapanga chifukwa cha mantha. Tapanga zinthu zambiri mbiri zosakhala bwino mwina zina zotolo zitenga zinene chifoti fetu kuopa. Tikufuna kuti tichinjirize zina zake. Ena mwina mwake panotima kala tukupanya sabata ifa chone na kuti mwina nchito indi tira. Ena tinasi ya kupempera sabata loona chifa chone na kuti banja langa lita. Ndizambili zimene feo tapanga. Ena panopa mwina kumapita masukulu la sabata chifa chofuna kuti mwina ndikwezeba puzilo ndikuopa ndikala otalira. Zimene tukuopa ndizintu zambili. Ena masukulu kumena andi jota kusukulu. Komano kumapita besikulu la jani kuti la sabata. Tukuopa zimene no. Zotsatira zake zimene Mulungu akuza kuzikonza zimene no olofetu kuziopa ndizopanda nchito pachani kodi pamaso pa Mulungu komano efeti kangongkhulupirira Mulungu ndikutenga that risk Mulungu adzatani kodi adzatitsogolera ndikuchita chifuno chake ndikuti pambanitsa ndipo chifa ya chimene chocho tidzapanga twenaso ambiri kuonetsera kuna kuti fe Mulungu wathu ndi Mulungu wamphamvu ndipo Mulunguyo akuchallenge pa Isaiah 40 verse yake ya 25 pamena kunena kuti mudzandifanizira ine ndiyani tsono kuti ndilingane naye atoerayo kwezani maso anu 26 kwezani maso anu kumwamba muone amene analenga izo amene atulutsa khamu lawo ndikuziwerenga azikita zose mmanja awo ndi mphamvu zake nzazikulu ndipo peza ali wolimba mphamvu palibe imodzi imusoweka Mulungu Yuda amene akuyankhula kuna kuti feti saope akuziwa kuti palibe ngakhale mphamvu imodzi imene yema mutano kodi imamusoweka mphamvu ine iliyonse iye ali nayo. Ndipo akufika poti fusa kuti feyo tiyenda kudziko lapansi. Tione kuti ndindani amene tikhoza kumfanizira naye Mulungu wathu wakumwamba. Akuti palibe. Chifukwa iye ndamene analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndi china chili chonse chimene tikuchiona kuti fendi chotabwitsa kwambiri. Anachilenga ndani ndi Mulungu wakumwamba. Ndimene akuyankhula kwa ife kuti tisaope akunena chilungamo. Kunena kuti fe sitikuyenera kuopa. Chifukwa kena kali kose kamene kakuti opsha ifeko. Anakalenga ndani kodi anakalenga ndiyeyo. Ndipo ife tikamukhulupirira ndiye kuti ndizotheka. Kena kali kose katani kodi kakwanitsidwa. Tikafika pa 29 ipo Isaiah 40 imweyo akunena kuti iye alimbitsa olefuka naonjezera mphamvu iye amene alibe mphamvu ngakhale anyamata adzalefuka ndi kulema ndani sinkhu adzagwa ndithu koma iwo amene alindira Yehova adzatengaso mphamvu adzauluka pamwamba ndi mapiko monga chomba nkhanga adzathamanga koma osalema adzayenda koma osalefuka. Amen. Tikuona kuti Mulungu akumwamba pamene papa ifeyo akutilonjeza zazikulu talefuka tinu ndi zinthu zosiyana siyana. Talefuka, ifeo tikakhala kumakuka kuti ukhalira kuyenda every day kupita kumaliro zotifoketsa. Matenda every day zotifoketsa. Umphawi zotifoketsa. Ndi zambiri zimene fezi kutifoketsa. Koma Mulungu akunena kuti feti kadalira pa iyeyo adzatilimbitsa. Ndipo adzaonjezera mphamvu zathu zoti dzikhati kuyendera nthawi iliyonse. Ndipo ati ngakhale amisinkhu agwe, ngakhale iwo adzalefuke, ngakhale aleme, koma amene akulindirira pa Yehova, okhawo amene akulindirira pa Yehova, amene wadzatengaso mphamvu zatsopano. Ndipo adzakhala akuyenda mwa mphamvu anthu ndikumadakwa kuti awoko zimene akumada nazo zakuyenda bwanji. Koma chifukwa choti iwowo akulindirira pandani kodi pa Yehova. Abale ndi alongo anasi tonse kunjako amene tikuonerera kapena sokumvetsera tatiye ndi mudalire Yehova munthawi yovutayi zina zonse zisaone ngati Yehova sakuziona situation imene niyo muli Yehova akuiona mu situation imene ine ndili Yehova akuiona nyengo zonse zimene fetu kudutsamo Yehova akuziona paketi kudziwa kuti Yehova tusamagonai diso lake sili odzera makutu ake amamva china chili kyosi kimene fetu kuchinena iye amachiona koma akungodikira chani kodi akudikira nthawi andi nthawi zine fetu kamakhala ma situations amene mulungu akufuna fetu sachokemo ndi ma chance ene amene akuti patsa ifa moyo uno kuti fetu zikhabe tikusendeza mchifupfupi ndi mulungu wathu koma lilipo tsiku lina limene mulungu iyi akulonjeza kuti kena kali konse adzaka chotsa pamaso pathu kamene kakuoneka kuti ndikowawa kamene kakuoneka kuti ndikovuta adzaka chotsa ife chachikulu tingokhulupirira mulungu wako mwapa kuti mulungu wathu ndi mulungu okhulupirika ndipo mulungu wathu okhulupirika sana yambelero anayamba kale kale china chili chonse chimene yaka chinena amachishita pamene feta soweka nzeru pamene feta vutika kwambiri akuti timpemphe Yehova mawu amene wakuchokera pa Yakobo 1 verse yaka 5 akuti amatipatsa ifeyo nzeru amatipatsa ifeyo nzeru komaso mosatonza inu mukozo khulupira munthu wa dziko lapansi akakuthandiza kupatsa pa nzeru pachina chake ndiye kuti udziwe kunati kunjako seko anthu atani kodi adziwa kuti anakuthandiza ndiyeyo koma mulungu akuti ndidzakupatsani modzala modzadza kusonyeza kunena kuti mosefukira chifo yeona kuti palibe nzeru ngakhale imodzi imene yema musowa ayi ndipono chifo kuti palibe nzeru imodzi ngakhale mamusowa ifeyo tikankhulupira iyeyo ndiye kuti kwa ife zidzatheka pamene tikakhulupira munthu zimapezeka kuti zina dayiso zamuimitsa munthu akuzwa kuti mukambeke mwabweraso tsiku lakuti mwina ndibambeke ndaoda nani naye amakhala kuti akukafunsiraso pena zeru koma mulungu akumwamba akuti challenge ameta werengera ku Isaiah 40 kuja verse 29 kuti iyeyo nzeru ngakhale imodzi sima mundani kodi sima musowa china chilichonse kwa iye ndi wachikwanekwane ndana mulungu tikuvutikiranji tikuoperanji tikuoperanji imene tikukhala dziko lino lapansi pamene tinayi mulungu wathu amene anatilenga amene akudziwa kuti iwewe uli pamenepo amene akudziwa ngakhale zakutsogolo kwako iweyo kungodziwa zimene zachitika ngakhale zimene zichitike in 2 minutes to come sukudziwa koma mulungu wathu akutani kodi akudziwa ndiyeno inu ndine tikupeza kuti tikunyamula nkhawa mpaka na za 2063 ukudziwa kuti ufikako chimene akusaukira kunyamula nkhawa zonsezo ndi chani sitikuyenera ife kunyamula nkhawa zonsezo akuti zovuta za tsiku zititani kodi zitikwanire ndife tsiku imene mulungu atipatsa zisitikwanira za tsiku limenelo tisasenze nkhawa zakutsogolo zimene sitikudziwa kuti ngakhale ndikachoka pano ndifika ndikonza kuchoka pano kukamvota mayi ajana ima pa jamaica ncholo lero kuli chani kodi kulibe koma ndinasenza nkhawa zambiri mbiri za zaka ka 10 zikubwerazo zimene zonsezoti ife tisapange timukhulupirire mulungu wakumwamba mulungu wakumwamba ndi mulungu okhulupirika ifeyo tikamuyesa tidzaona kuti ndiokoma ndithu palibepo china chilichonse chimene ifeyo tingakwanitse pa ife tokha tisowatendere ndikuyesayesa koma tikamuyesa mulungu wakumwamba tiona kuti ndithu sitivutika chifukwa yakudoti ndidzakumenyerani nkhondo zanu zonse inu muli chete ndiye chifukwa chani inu ndine tikuvutika kumamenya nkhondo mulungu waneneratu kuti inu mukhale chete ine ndikhala ndikumenya nkhondo nkhondo imatero umafunika kuti womenyera koma mulungu akunena kuti ayi iweyo usavutike ndikumenya nkhondo nkhondo zimenezo ndizimenya ndi ndani ndine iweyo uli chete ndiye tatiye ndiyeseni ife kukhala chete ife chimene tingachite ndikugwada pansi kupemphera kwa mulungu kumangomuuza mavuto athu everyday mulungu akunena kumateyu 11 kuja verse 28 kunena kuti idzani olema ndiotani kodi ndiothodwa ine ndidzakutanini ndidzakupumulitsani ndi ndani wa dziko lapansi amene angati itani ifeyo kunena kuti tipite pamaso pake akatipumulitsa kumachita kuti itanira kuti idzani kuno olema ndiothodwa olema ndangati pano ndi ambiri mbiri othodwa ndangati ndi ambiri mbiri koma Yesu Kristu akuti itanira mulungu akuti itanira kupikana na mwana wake Yesu Kristu kuti idzani kwa ine olema ndiothodwa ine ndidzakupumulitsani kusonyeza kunena kuti iyeyo ali nazo zonse zokwanira zimene yanga titani kodi angatipatse kunena kuti fedi katani kodi tikapumule pamaso pake munthu wa dziko lapasi akhozokuza kuti ayi amukavutika mudzindipeza koma ukangompeza kawiri katatu amapezeka kuti watopa nawo koma mulungu samatopa nafe ndiye tiyeni feyo tikapite kwa iyeyo nthawi zonse ndi mavuto athu awala ina iliyonse alibeso appointment nthawi iliyonse amene wamufuna umakatani kodi umakampeza ndikumuza zovuta zako ndipo akamuza zovuta zako akakuza dikira ukakhala munthu wati kumukhulupirira umadikira umadziwa kuti tsiku lina lake zizachitika kasi zichitika umadziwa kuti mulungu ndiokhulupirika wachita zimene zipachati kodi pachifukwa koma amakhala kukupatsa mphamvu tsiku lina lililonse zoti iwe ukhale kutani kodi ukuyendera tatiye ndimuyeseni Yehova tikamuyesa Yehova china chilichonse adzatipatsa tiwerenga vesi yathu yomaliza imene ikuchokera ku Mateyu 6 vesi yake ya 33 kuti ifale tikhale mchiyanjano ndi Yesu Kristu kuti ife tikhale mchiyanjano ndi mulungu wathu wakumwamba tikuyenera kuti tipange zimenezi chifukwa chonoti zosatheka kuti ife tikankhulupirire mulungu wakumwamba pamene sitili naye mchiyanjano Verse 33, verse yodzi wika kwambiri, kuchokera Matayo 6, akunena kuti, koma mutange mwafuna ufumu wanga, ndi chilungamo chachi. Koma mutange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chachi. Ndipo zonse zimenezo zidzaonjezedwa kwa inu. China chili chonse chimene ife tikuchifuna, ngati kuti zuopaso kuti zichitika, china chili chonse chimene ife tikuchifuna, akuti ifeyo, chidzaonjezedwa kwa ife koma, pali condition. Imene kuna kuti titange tafuna chani kodi, ufumu wake ndi chilungamo chake. Koma nthawi zambiri zikumaoneka kuti ife mwina ufumu tukuma ufuna chifukwa timapezeka pano. Koma chilungamo chake sitikuchitani kodi, sitikuchifuna tikumachiona kuti ndichovuta kudziko lino lapansi. Koma tatiyeni ife tikafune ufumu kuphatikiza ndi chilungamo chake cha Mulungu wakumwamba. Tikatero akuti kena kali konse kamene kakufunika kufuna ife kadzaonjezedwa. Sikunena kuti sadzasankhapo zina kuti ziongezedwe ai, koma china chili chonse chimene ife tikuchifuna kwa Mulungu wakumwamba chidzaonjezeredwa. Palibe chomulaka Mulungu wakumwamba ai, kena kali konse Mulungu wathu adzakwanitsa. Tatiyeni timuyese Mulungu ameneyo. Tisakhale ndi mantha metu kha dziko lino lapansi. Tikadzindikira kuti Satana njerekezi weaponi yaikulu imene akuigwiritsa ntchito ndi mantha. Imene akutipatsa ife mantha kuti tidzikhale tikuopa kuti tichoke pamaso pa Mulungu. Koma tikamuuze molimba mtima kuti Mulungu wathu ali nako kuthekera kwa kupanga kena kali konse. Kati dzioneka kuti tikuchita manyazi dziko lino lapansi. Kati dzioneka kuti ife tikuoneka wopusa ife tikunsatira Mulungu wakumwamba. Koma ilipo nthawi ina yake imene Mulungu adzatipambanitsa. Ndipo akuti adzatiyalira gome pa mkuona kwa adani athu. Kusoneza kunena kuti adzapanga zinthu zoti anthu amene akuti iona ngati ife tikupusawo adzaona kuti zoona kuli Mulungu wamphamvu yonse kuti kumwamba. Koma inu ndine tikuenda tambeta thango fumu yake ndi chilungamo chake. Zinthu zizikwenda papeya sizikwenda chimodzi. Ukoza kufuna fumu yake koma chilungamo suku chifuna zosatheka. Zimezo zimezi matipangisa kuti mapempheratu asamakhala kumveka kwa ndani kodi kwa Mulungu wakumwamba. Koma ife tikafuna chilungamo fumu pamodzi ndi chilungamo cha Mulungu wakumwamba china chiti chonse chizakhala chotheka. Mulungu wakumwamba atidalitse kwina kuli konse kumene tikumvetsera koko kapenanso kuonera chifukwa cha mawu ake amenewo. Nkutheka taonjezera zina zimene si zinthu afunika kuyikidwa pamenepa Mulungu azichotsepo. Zimene zofunika kuonjezerapo Mulungu azikepo kuchotera mwanzimu wake woyera. Amen. Tipemphere. Olemekezeka ndinu Yehova amene muli kumwamba. Tikuyamikani ndi kuthokozani chifukwa kuti inu mwatiyankhula mawu a tsiku la lero kuti ife tisaope tikuyenera kuyenda ndi mphamvu yonse ife kuti ndifana a inu Mulungu wakumwamba. Mene mwati yankhula mawu amene wa Ambuye lolani zimu anoyera kukakhale kuti takasa mkati mwa mitima yathu. Ukakhale kuti chinjirizo ukakhale kuti tsogolera kuti tisakatai mawu anu. Kuti mmene tikuyenda dziko lovuta limene Satana njerekezi wachulukitsa mphamvu yake akazindikirenso kuti ndiye Mulungu wakumwamba mulipo ndipo ndinu Mulungu wamoyo ndiponso ndinu Mulungu wachikhalire. Tithandizeni ndi kutitsogolera famu zonse inuyo ndiye Mulungu wokhulupirika ndi Mulungu wabwino. Tapempha izi kupyolera mwa mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu tipemphera. Amen.
Tikuthokoza chifukwa chakuti inu munasankha kuti mukhale pamenepo kumvetsera paliwu la chiyembekezo komanso kuti kuonera chanelo cha Hope. Ndiye tikutsendera ulaliki umenewu wa mmawawu ndi nyimbo yoyimbidwa ndi gulu lomwe lija la Faith Accord yotchedwa There Is a Fountain.
There is a fountain filled with blood drawn from Amen. kutitira.